Nyathi moro manyako ma jahigni 8 okonyo wuon mare e doho ma Kabarnet bang' wacho ni wuon mare ne ok otimo kode timbe mag anjao kata bambe kaka nodonjne kod jaode. Ma nochuno mondo dohono ong'ad burano kendo weyo dichuogno thuolo. Jafwambo marwa Frederick Omondi miyowa ler e wi wachni.
En bura manyocha omaki kod miyo moro e doho ma Kabarnet, Baringo. Miono katudo wuon pargi gi tim mar bambo nyathigi manyako ma jahigni 8. Bura ne nie nyim jang'ad bura Edwin Mulochi mane dwaro ng'eyo adieri ka bende dichuono ne obambo nyare kata ohoyo. Jamin bura Rebecca Batilol ne okwaya thuolo mar dayo dho nyathino. Gino mane okelo buok bang' nyathino dagi kendo umo iye piny ni wuon mare ohangne wach.
They went to the police station from the hospital.
After the hospital, yeah. Ulikuwa unasikia uchungu. Kaza kumfanya kitu.
Ne ochuno doho mondo luong min mare, mane riko ni oko mar doho, mondo ochiw ler mar wach, kakanyo ema nogoye bade piny, kendo yie ni ohango wach ni wuon pargi.
Nenda uweleza kote, kile unajua. Kusiana na hii kesi, ambaye nanyata kotini.
Ne ochuno doho mondo lor burano kaluwore gi kwa majamin bura bang' yangore ni onge ketho minyal tudo godo dichuono.
I apply that this part be backed as be closed and the accused person be discharged.
After reviewing the evidence, I come to the conclusion that no case has been made against the accused person. I discharge him under section 210 of the Criminal Procedure Code. He is therefore set at liberty unless otherwise lawfully held. That is the decision of the court.
Miono koro ichano donye gi ketho mar chwalo e doho weche ma miriambo. Frederick Omondi, Ramogi TV.